Mange nange ke kobhala inkondlo-ndoda. Mntanami thula, thula ungabusakhala. Mntanami bekezele kokugcina amathunzi aseyukela. Mntanami thula, thula ungabusakhala. Sesihubela sakusha, bekezela ziko lolukababa. Abomthetho bangiphuca wena, bathi angeke ngikwazi ukukunelisa. Abasekhaya komama wakho bakudinga ngenkani, ngiyalizonda nelakudimonela ngihlukanisa nonina. Kulungileke inqobi inhliziyo nelami igazi kwakho umzimba soze bakuthatha. Qina, qina ube yindoda, uyazama ubaba. Zama kwami sebengakubeka amabala, akusinani, mina ngizamela wena. Ngiyazi-ke ekukhuleni kwakho kuyothiwa bengingakukhulisi, bengihluleke shona nokondla ngiyobe sengibakhumbuza. Ngiyobe sengibakhumbuza mhlazane ngizikhipha zonke, benqaba ngisho uzohlala nami. Benqaba ngisho uzongivakashela kuthiwa wami umntwana ngeke wabulawa indlala, bayobe sebekhohliwe ukuthi kalikho ithuna lendlala. Wena uyodla lapho engidla khona, wena uyogqoka lapho engigqoka khona, ugeze lapho engigeza khona. Ngiyakhumbula-ke mhlazane ngikuthengela izingubo zokugqoka, kuthiwa wami umntwana akasigqoki isidwedwe. Wena-ke mntana nekawulazi uthanda kababa. Mntanami kwami amahlombe uye uhlezi ugqoqoshile, kepha izinkinga zomhlaba sekwahlezi kuyize ngizithole ngamahlombe.